imvura ni iduha ibintu byose iduha amazi ikaduha ivyo turya kubera ivyo dufungura imvura itaguye ntivyoba ibi byabaye ngaha tubishima imana kubera ariyo yatumye ibi byose biba kubera nta muntu umwe yatumye iki kintu rakime kiba ngaha nkajye kubu nkajye ndumunyagiga umutoyi nkubu urabona nkubu ndaciye nka bibiri kubera guheka umuntu n'imidugiri kirabura hicaga natomboye rwose kubera byose bitangwa n'imana natomboye cyane vrema twari umuntu gushika hariya bivana n'uwo ari we nk'uyu mabuja munini yenya ati mutwarire hoti y'amafaranga igihumbi sinabaharuye kubera nshikanye umwe nshikana uwundi kubera simba ndikonda harura bampaye ingazi ishyira mu mufuko ahubwo nza guhora amafaranga ninashika aho mbaye
twa turarondera amafaranga yo kurya kubera turabona abantu ariko barajabukana batashaka kujabuka n'ibirato icyatubwira tse turabajabusa ku mugongo kuko turarondera amafaranga yo kurya nta bindi maze guca amafaranga 2000 katesa yonyine turabandanya amazi aracyari hari menshi kandi n'abantu baracyaza ku bwinshi uyu muzurira vraiment icyo twavuga ko niko tutifuriza ko byoguma uku tuvuza ko bonzi buri miserege hamwe imvura iguye bitogumuka hamwe amazi yorengana akajya aho byagenewe si kuvuga ngo nagenda bishima kuba ndiko ndacaho amazi nk'aya oya ni ibintu gusa bishika ariko ntituriko turabikunda dushaka ko byohinduka barabe abajeje ubutungane barabe babikore bazibira imiferege amazi agende neza